runta in la isu sheegaa fiican loolankan loola naga weyn buu ahaa. Hadiyad siyaad bar halkan kuma imaanaysa. Aan gurigaygaasaan wax doona.
sababta aan halka u haysano iyo sababta aan ku dagaalayno ma garanayno.